Tata ki te toru marama kua hipa I te tāinga mai o huripari Gabrielle. Hei tā etahi o te hunga kei te pito whakateraki o te Tairāwhiti e noho ana a nōnei kua wareware rātou. Ko rātou etahi I noho papa nei ki te whiu a Gabrielle. Hei tā te tumuaki o te kura o pōtaka a tina poi. I etahi wā e pōhehe ana rātou kua moke pui hitia rātou I nā kua rā nōnei kei te koraha o te tuawhenua rātou e noho ana. Arā I te pātanga e tohu ana I te rohe o te moana a toi me te raki rawa atu o te Tairāwhiti.
So some of the big issues that we're dealing with here on the East Coast are the roads, the conditions of our roads, communication services and power, constant power outages here. And that's right back to Cyclone Gabrielle and we're still dealing with that.
Hei tā, tina poi, ahakoa te aha, he wā tōna ka pau te manawanui o te tangata.